umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri iyi mboneshakure ya Hose News n'umwanya w'amakuru agezweho tubahaye mwokaze aho muherereye hose. Reka dutangurire ku badukurikiye bari mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Turamutse kandi abari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye kaze muze gucikwa. Menyereye ko tubagezaho inkuru zivugwa muri politiki agateka kaze na muntu w'ubutungane, inkuru zivugwa mu kibano byatangajwe n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo ivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye, byose rero tukaba tubatoreza ko inkuru zigiye zitandukanye. Ku munsi w'ejo twiriwe turabageza ko inkuru ku yindi kubyagiye biraba ku mugambwe CNR hari hatunganijwe ikoraniro kaminuza ryiswe ko ridasanzwe, rikaba rero ryarateguwe n'abantu batavuga rumwe na Agathon Rwasa. Icyo twamenye nuko iryo koraniro hari imbonerakure zimwe zimwe zoba zari muri iryo koraniro kandi zoba zari zifise igitigiri kinini. Ni nyuma y'uko rero hafashwe amabisi ajana abantu bivugwa ko badashigikiye Agathon Rwasa bo muri CNL hakagenderamwo aba CNDD FDD. Ivyo byose rero byarabaye Nestor Girukwishakwa atorwa nk'umukuru mushasha agiye kurongora CNL, ariko Agathon Rwasa nawe akaba yavuye mu gacerere yiyamiriza. Ivyo byabaye muri aya makuru rero tukiye kubageza ko ku majambo ya Agathon Rwasa yoba yatangaje nyuma y'iryo bara ry'agahomera bonwa ryaguye ku munsi wejo muri politike y'u Burundi. Akavuga kandi anatomara neza ko CNL yoba yagiye kwitwarira leta y'u Burundi muri sentare ya Yese hamwe gitoreka kwivanga mu itunganywa CNL. Ibyo byose rero Agathon Rwasa akaba yarabivuze, ibyo agiye kwihatira harimo ukwitegurira amatora yimirije. Agathon Rwasa muri aya makuru mukaza gukurikira ibyo yatangaje ku buryo burambuye. Niyo ngingo yacu ya mbere tuza gutangurira ko tubafitiye n'iyindi nkuru iza kugaruka ku iperereza ry'u Burundi. Muri aya makuru rero nayo niyo tuza kubageza ko inyuma y'iyo ya Agathon Rwasa ntuza gucikwa. Genda kuri subscribe cyangwa sabone nkuko twama tubibasaba kugira ngo nawe ube mu barenga ibihumbi 7200 bariko bakurikira ibiganiro n'amakuru vyacu dushikiriza. Turabahaye kaze. Mu Burundi umurwi utavuga rumwe na Agathon Rwasa mu mugambwe wa CNL waratoye umukuru w'umugambwe mushasha kuri uwa mungu. Tukaba twarabagejeje ko inkuru yabyo tubabwira ko ari Nestor Girukwishaka yatowe mu ikarinoro kaminuza ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko. Ni mu gihe ibikorwa bya CNL byahagaritswe n'ubutegetsi kuva mu kwa gatandatu 2023. Agathon Rwasa rero akaba yavuye mu gacerere anatangaza ibyo agiye gukurikiza ko. Agathon Rwasa rero abifata nk'aho atacyabaye, akavuga ko n'ubu ariwe mukuru wa CNL urunanirwa batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika. Rwasa asanzwe arimwo rugabisha ko rushobora kwitwara leta y'u Burundi muri sentare ya Yesa hamwe itoreka kwivanga mu itunganywa rya CNL, ariko kandi Agathon Rwasa akaba nawe yaragize ico abivuga ko. Nestor Girukwishaka yatowe asanzwe ari umukozi mukuru mu bushikiranganji bw'abanasoko ntanga nguvu, akaba yaratorewe manda y'imyaka 5 kurongora uwo mugambwe wari umaze umwaka urenga uri mundyane. Yavuze ko ibyo agiye Nestor Girukwishaka akaba yaratangaje ko mu byo agiye kwihatira harimo kwitegura amatora yimirije. Agathon Rwasa nawe ku rundi ruhande agatangaza ko nawe ari kwitegura amatora yimirije. Agathon Rwasa iryo koraniro ryabaye adahari mu kiganiro rero cihariye yahaye Ijwi rya Amerika ari i Nairobi muri Kenya, yemeje ko atatumiwe. Avuga ko ryahonyanze amategeko ko abaryi ritumye ko batari babifitiye ububasha. Agathon Rwasa akemeza ko atabwo batewe no kubona hatowe indongozi nshasha z'umugambwe yashinze batorewe kurongora CNL, ariko nabo nyene hari impungenge bafise zirimo abantu bafungirwa ubusa barundi bakiri mu buhungiro n'ibindi. Mu bisanzwe bikorwa byose bya CNL byari byahagaritswe ku mukwa gatandatu 2023 nk'uko twebabwiye. Umushikiranganji w'intwari hagati Martin Niteretse akaba yarasiguye ko yashatse kurindira imishamirano yo kurinda imishamirano yo kwaduka hagati y'impande zibiri zitumvikana mu mpera z'ukwa 12 Perezida Ndayishimiye Kabera avugiye mu kiganiro mu ntara ya Cankuzo mu buseruko ko nawe yari kubigenza ko iyaba mu kibanza cyane iteretse urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu bya Afurika na rwasabere uyu munywanyi rukaba rugabisha ko rushobora kwitwara leta y'u Burundi hamwe itomurenganura Martha Karua yari yitoreje mu kibanza cy'icegera cya perezida muri Kenya 2022 yavuze ku izina ryabo nawe yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika ati turinginga abategetsi b'u Burundi kureka kwivanga mu itunganywa rya CNL bubahirize agateka kazina muntu na demokarasi mugango utavuga rumwe n'ubutegetsi ofise ingufu ni nkenerwa muri demokarasi ifatiye ku migambi myinshi kandi bituma abanyagihugu bakarere n'isi yose bavyungukiramwe kuwa 26 kwezi guheze rwasari ryandikiye umushikiranga Juni ntware ya hagati amusaba gukoresha ikoraniro ryo gutorera inyesho ibibazo biri mu mugambwe ni gutyo rero byoba byifashe murumviriza ibyo agatorwa rwasiyoba atangaje akemeza ko nubundi ariwe akirongoye CNL kandi mu mategeko niko byoba avyanditse Ekarero tubagezeho n'iyindi inkuru iciye ku masonga umurundi yarayaginwe gutwara ibiro by'igisirikare cy'Afrika yo hagati ne General Major Dase ndogumuse yarayatowe gutwara ibiro by'igisirikare by'Afrika yo hagati CIAS ari na munama rukokoma yo kurabira hamwe uko uwo muryango wifashe yabaye kuri uyu wa gatandatu igenekerero rya 9 ntwara ne 2024 isi popo mu gihugu ca Guinea Equatorial Ibyo birori byitabwe n'abatwara ibihugu bihurikiye mu karere ka Afurika yo hagati n'abatwara karere ka gisirikare k'ibihugu bihurikiye muri FOMA karibyo Gabon, Congo Brazzaville, RCA, ni Republika Centrafrika na Chad bikaba yatangujwe n'amajambo y'abanyacubahiro baraho no kubisikanya mu ndongozi nshasha n'indongozi zari zihasanzwe Tabwire ko ishiramwe CIAS ryashinzwe mu mwaka w'1983 rikaba rihurikiyemo ibihugu 11 bigizwe n'u Burundi, Rwanda, Chad, Guinea Equatorial, Gabon, Cameroon, Repubulika Iharanira Intwari Rusange ya Congo, Congo Brazzaville na Sao Tome Principe. Ariko rero byagenze amasanamu yagaragaye agaragayemo Albert Shindiro uko yari ahari. Reka rero tubagezeho n'ayandi makuru avugwa mu iperereza. Ese ninde arongoye iperereza mu ntara iwanyu? Batwara iperereza mu ntara ni bamwe mu bategetsi bavugwa cyane muri ndondeza kubera aribo ngo bari ku isonga mu banyuruza abantu bakabugwa irengero. Basubigane nahazwe rero yandika iyo nkuru ndende ku rubuga rwe rwa Facebook yagize ati nabo kuva bamenye ko tubakurikirana rwose batera bigengesera mu byo bakora. Ahandi naho bakiga uko banyegeza amafuti bakora bamwe baradutuma ko intumwa zo kutubwira ko atakabi ariko barakora canke bakaduha umuco kubiba byabaye kugira ntituhave tubashira ko icaha bataba bakoze duherutse kumva ko hariho abaherutse guhindurirwa intara bakoreramo ariko ntitubazi bose hano koresheje ifoto yo muri Nyakanga 2023 harimo bamaze guhindurirwa intara banditswe ko na mbere ni Bubanza Germain Tangishaka yarakuwe yo asubirizwa na posiye bigira ubuhiriwe yahora imurambya mu mwanya muto yamaze Bubanza Germain Tangishaka akaba yaragiye anyuruje muganga w'ibitungwa yitwa Désiré Sindayiga yakugeza ubu ngaturasubira kuboneka yaranyuruje na Pastor Samuel Mukeshimana nawe yavuye aboneka nyuma y'amezi atatu muri meri ya Bujumbura Helifaz niyo ngabo uyu rero nkamaze kuvuga mu bamenshi cyane mu ntara nyinshi mu mwaka uheze Helifaz niyo ngabo yaravuzwe mu inyuruzwa rya Désiré Manirambona wa gatatu ni Bujumbura Rurare Misalvatoro hari hoze yoba yarahinduwe ariko ngo ntidufise izina ry'uwamusubiye be niyo yajanwe Salvatoro hori hoze numwe rero bakoze ibiperereza bamaze kuvuga mu bari menshi cyane harimo kunyuruza abantu bakagugwa irengero ku mwanya wa kane hari uwo mu ntara ya Bururi ni Jovite Butoyi hari abakuru bavuga ko ngo yoba yaramaze guhindurwa ariko ngo nta vyemezo dufise niko Pacifique rinazwe yavuze kaba habibandanije agira ati mu mwaka uheze iperereza ryaranyuruje abantu bo kumugwa mukuru wa Bururi mu gihe Jovite ariwe yahatwara banyurujwe twaramenye Jean Claude Ndayikenguruke Focus nta kirutimana na Baritazari nta kirutimana mucankozo hari Vena Miburo iyo numukozi w'iperereza yakoze amarorerwa aho yaciye hose ingozi cibitoke ubanza nahande bagatandatu ni uwo muci bitoke ni Renova ntunga icimpa yaherutse gusubirira Ahmed na Bir Sindayigaya go no wagatandatu ngo ntaramenyekanye ya Ahmed Nabil yaciye janwa mu myaka rero yaramaze mu cibitoke Ahmed Nabil yaravuzwe mu babi musubiriye nawe akaba aherutse no kuvuga mu inyuruzwa rya Gilbert irakoze mu niwanyi wa CNL muri commune mabaye ubundi ngo mu ntara ya Gitega ni Venanda yishimiye ngaracyari rero mushasha mu rongozi bw'iperereza mu ntara y'imbere ya Gitega yakoreye mu cankuzo mu mwaka uheze Perasi akaba yaravuzwe mu inyuruzwa rya Haruna Mustafa ariko abonye ko abantu benshi babimenye havuye muri kora havugwa ko ari incabwenge mu babangajirwe kandi kari umwizikirwa president Ndayishimiye kana mucunge general Alain Guillaume Bunyoni umunani n'umuntu ari karusi ni Jovechi Shahayo iyo rero ngo yarakoreye mu ntara nyinshi kandi zose yarazisize mu marera menshi cyane gatwe ko ngo hari benshi banyurujwe ntibasubira kuboneka hari nabandi benshi baborejwe igufa mucenda n'umukayanza ni Ronald ngenda ku mana ngo ntibizwi ko atarahindurwa maze no kuvuga mu ihoterwa ariko ni ry'inyanga mugayo y'amatongo yitwa Inosa barutwa nayo ho hoterwa yatunye rero yitaba imana acumi ni mu ntara ya Kirundo ni Michel Ndikuriye mu ntara yaciyemwo azwi neza Makamba ni Rieve tuyishemeze uyu aracari muri bashasha bazwi neza ari imurambya ngo ntibiramenyekana mushasha yasubiriye posiye bigira uhiriwe ari wa 13 y'umuyinga ni Felix Abyarimana ngo uyu aho aciye hose yabaye imurambya cyabivuje muri meri ya Bujumbura hasiga amarira menshi wa 14 n'uyu mwaro nimero ntunzwe n'Imana ntibizwi ko yoba arahindurwa wa 15 n'ingozi ni Godefroid Ntirampeba wa 16 mu Rumonga ni Regis Sibomana wa 17 ni mu Rutana ni Kamatari wa 18 Ruyigi ni yari ya Zerimana Irambo ni yuri rero mu bakera bakoze amabi menshi ari no mu bakoze ubwicanyi bwakorewe ba FNL Muyinga muri 2006 kandi rero yaciriwe ntiyagihejeje yaciye aja gukorera iperereza Azikeni na gure avuga ko menshi muri aya mazina hari aya bari barongoye iperereza mu ntara muri Nyakanga 2023 birashoboka ko abamaze guhindurirwa intara bakorera ngo bamenye rero n'izina rya mushasha mu ntara yiwe ngo yoba yabitangaza tubitsa ko rero bano bose batwara rwana Colonel Domitien iyo nkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati yo benshi bita DDI hari rero batatu hari amafoto yabo atabonetse ni posiye bigira uhiriwe bibanza hari Michel Ndikuriyo mu Kirundo na Regis Sibomana mu Rumonge abaronka rero ngo dufate twabo ngo ubo dusangiza niko Pacifique yoba yaherahije iyo nkuru yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook ndabakengurukiye cyane banyumanye bacu mukurikira ibiganiro n'abakuru tubagezeho kuri imbonesha kure ya hose news masabe kugira ngo muze gucikwa nibyo tuza kubageza ko fyonda kuri subscribe chanke sabone niba utari wafyo nako wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose tubageza ko imana ibahezagire.